lesifiso sizwa ke ukuthi ke ngempela ke isiphathele kuziphi osukini ke lona namhlanje ke ngempela ke sibe nesikhashana sathi sagcinana naye ke lawo ubaba uZakhele wake Gumede ke ngempela ke sokhuluma naye namhlanje sibheke ikakhulukazi nokuthinteka nje komnotho ikakhulukazi uma ke ngempela ke kunezinto ke ey'fana ke nabo ke nje o-shutdown ake sikhulume naye njengamanje phakathi wayo sibingelele sikhongele emsakazweni iVibeFm.
Oh, welcome back, Qadi, and welcome back to the Qadination. And now I want to go to zeVibeFm. Siyajabula ukuthi you are back on air.
Sibuyile ngamandla phakathi wayo. Phela ke ziningi kakhulu ezisekuqile kodwa ke siqhubeka neyiqhubekalayo. Ngiyazi ukuthi usuku lwa umsombuluko phakathi wayo bekuwusuku abantu abaningi bebelindele ukuthi kuzoba usuku bekumnyama emini eNingizimu Afrika ngenxa ye-shutdown. Kodwa njeke sibheke namhlanje sibheke ukuthi into ey'fana no-shutdown iy'teleko ey'fana nazo lezi zikulimaze kangakanani umnotho? Nina njengosonomnotho nisuke nibhekeni njengabahlaziyi bezomnotho.
Singakangeni nje kwezomnotho mapholowo, ngiyacela nje ukuthi nami ngidlulise ukujabula nokubonga ukuthi yonke i-shutdown yenzekile, kodwa asizwanga ukuthi kube khona izigamegeme zodlame noma zokulimala kwabantu. Kulapho kwezomnotho, kuze emnothweni impela kunezinto eziningana. Ngathi nje kokupositive obekufunwa ilabo bebe-organize umnotho ulo u-Easterway ukuthi kube khona uvalo lokuthi ngase kube khona ukulimala ukulimala komnotho. Okuvela bekuyinhloso yabo lokho ukuthi babavevezelise labo abaphethe umnotho bazi ukuthi abaneme ngendlela abaphethe ngayo umnotho. Kulokho-ke ngingathi nje enye yezinto ezithinteke kakhulu kube yiyona into yozokuthutha amatekisi neyitimela, okuningi bekuhamba ku-empty uma kuhamba, okunye bekungahambi nje completely. Nezinye iy'tolo-ke beyivaliwe. Kodwa ngisagcizelela ukuthi obekubalulekile ukuthi yonke le nto yenzeke kwangaba khona udlame. It was all a very peaceful shutdown. Ngakokunye-ke nje phela sikhumbule ukuthi njengoba izolo bekuyiholide, ngolwesibili bekuyiholide, abantu abaningi vele bebefuna i-long weekend, so bebevele bengeza ukusebenza. Ngisho ney'kole beyivaliwe, so bekungekho ukuthi ngempela abantu abaningi bavalelekile kwemsebenzini. Ikhona ukuthi zikhona-ke lezo zimboni mhlawumbe zona bezithanda ukuthi ziqhubeke zisebenze ezingakwazanga ukusebenza. Kodwa-ke you always expect these things with our protest.
Mhlawumbe sekuyona le shutdown osomabhizinisi abancane into ebelingakanani, ikakhulukazi uthole ukuthi mhlawumbe le ndawo adayisela kuyona uyayirenta even kubona imbonizi amatekisi ayakhokha into ebelingakanani, nanokuthi ngempela ngempela kube kume yonke into eNingizimu Afrika umuzo bamangakanani umonakalo.
Hayi, phela ukuba bekumeke into eNingizimu Afrika umonakalo buzoba mkhulu. Lo wawazi ukuthi ngokuma kukagesi nje ama-awa ambalwa silahlekelwa enkulu kabi imali kwezomnotho. Kodwa kulokhu kwama-protest imibhikisho kuye kube kubi, ngoba labo bantu abahwebayo amabhizinisi amancane asendleleni la zobe kuhamba khona imashi ibona balimala kakhulu, ibona uthola ukuthi baya kuyatatshwa izinto abazidayisayo. Uthola ukuthi abadayisa bafuthe emgaqweni, bafike la bantu abamashayo bafike bawatapi bangakhokhi. Yilokho nje okuba kubi, ngoba amabhizinisi amakhulu ey'tolo ey'nkulu zimane zivale zifake ama-roller shutter door, kungabi khona lutho, kungabi indaba zalutho. Idlule leyo mashi uma idlula baphinde bavule. Kodwa kulaba abancane abanabo nama-roller shutter. Bese kuthi thina bantu esithi silwela bona ukuthi bahwebe kangcono siphinde sizobantshontshela.
Itshote kodwa futhi ngiyini ukuthi nje kuzobe kuvalwe izwe into eluthini bebenakho abantu ukuthi kungenzekani siyibone idubidube zethu thini ubungozi bobungakanani ethenini uma ukuthi ngempela umphakathi uphinde yahlangana wenzile uthingi bekuphinde kusilimaze kangakanani lokho
aphela ukuba kuphinde kwakwaza ukulutheka bekuzoba i-disaster kube inhlaka ikhona ukuthi vele uhulumeni abezomthetho kulesi sikhathi bebe ready akufananga nango July 2021 lapho sasihlezi nabe emakhaya sibuka ku TV yonke lento ayenzeka abanye bezomthetho sibabone nabo behamba bayotapa lapha beku ready yonke zonke ingalo zezomthetho bezi ready kodwa ke akwenzekanga lutho yiloko zokubalekile nalabo abantu bebe organizer le march bebeshilo bathi ngeke kwenzeke lutho ngoba umkhubulakhe eka 2021 march yona yayinganabo abantu abaphuma phambili bathi yimi umholi wale march kwakuyinto amanenza ke nje kodwa ke asibele ezomnotho emabhola mina singumisi into engazazi manje
yeah